3, 2, 1.
This is Uncle Bo, MW Music Channel. Please subscribe for more videos.
Yes, usazite usawononge moyo wako uye Yesu akuone siku lina utakala mfoni usalire uputa misozi yako uye Yesu akuone siku lina utakala mfoni usazite usawononge moyo wako uye Yesu akuone siku lina utakala mfoni usalire uputa misozi yako uye Yesu
This is Uncle Paul, NW Music Channel. Please subscribe for more videos.
Thank you.
Unbankable. NW Music Channel. Please subscribe for more videos.
Chiba, uti chaka chino di kolora.
Subscribe for more videos.
Oh,
NW Music Channel. Please subscribe for more videos.
ngene isiminisi simakhalankhani zomvesa chisoni kwambiri kuti agondwe uko akaendaenda ukapanga sau zosakhala bwino dzangu apezana ndinkwapatsa matenda manyumba ayi ndithu sizili bwino koma timanena nthawi zonse kunena kuti chinsisi cha banja lodala ndi banja lokoma kuti pamene bambo ndi mayi akhala okhulupirira yesu khristu pamene mumtenga yesu khristu kukhala nkoso ya banja lanu izi nkhani za gondo izi sizichitika chonchi koma ndithu simunachedwe nthawi ilipo mukhoza kukonza moyo wanu mukhoza kukonza banja lanu ndikukhala banja lodala ndikukhala banja la chitsanzo kuti pamapeto pake ino ndi ine mbere tiduka mnyumba mwathu tikatumikire dzina la khristu yesu pakuti khristu amaonekera mwa ife kuyambira mbanja limene tikuchoka sitingamame kuti ife timatumikira mulungu pamene mbanja mwathu kuli zigwirikiti tasionapo ndithu azibusa atumiki maprofeti mmakhala dalitso kunja kokha koma mkangobwera pa nyumba amati wabwera sadamu iye aite ndikhale dalitso tisakhale ngati akhondwe ambuye akudalitseni
This is Uncle Paul, NW Music Channel. Please subscribe for more videos.
Tiwona akwera kutsa jesa Dati pepera nitsopano chizikona Tia mika
Uncle Paul, NW Music Channel. Please subscribe for more videos.
Yeah.
This is Uncle Paul, NWB Music Channel. Please subscribe for more videos.
Sopano Dintima Ogonja, Pakusindigira put in the Mungue Kayo, Amen Matemuka Kuruka, Simu Kumbukansu, Mulebeke Seke Pakundin Mulung, Oposa Onsi.
Please forgive me, oh Lord, Lord of Mercy. Please forgive me, oh Lord, my Lord. Mundikulo Lukile, Napo Mereza, Chivolanga. Please forgive me, oh Lord, Lord of mercy. Please forgive me, oh Lord, my God. Undikulo lukile, napo mereza, chikolanga. Please don't deny me, if
forgive me, oh
forgive me. Oh Lord, I know.
This is Uncle Paul, NW Music Channel. Please subscribe for more videos.
Mama.
This is Uncle Paul, MW Music Channel. Please subscribe for more videos.
Tanga wanji mumakarika, kuponza malo wati mbuye Yesu.
This is Uncle Bo, NWB Music Channel. Please subscribe for more videos.
Yes.
NWB Music Channel. Please subscribe for more videos.
Tango elenga iwe madaliso.
Uncle Paul, MW Music Channel. Please subscribe for more videos.